send it down, DJ. I'm sent to do an interlude, then leave. Sis Bali. Bengtel Mtanda's an hour, sis. This one is for you. Mtanda's an hour, so somewhere now. Why now? Now, I'm on the way. Why now? Now, I'm on the way. Get cats in Dotana, you moved your to Tabby Tandas, of course. Masikhulu yena give le sitsha abafundi bayo belele yabuya bengelinde nje nami ehora libe nini kodwa yona yayinami nawe emqondweni wayenami nawe emqondweni uKristu lo owayenami nawe emqondweni ngalesikhathi ehlezi nabafundi bakhe ehlephula isinkwa lo umzimba wami dlanini ngalesikhathi eshintsha amanzi wenziwa yini kuleli gazi lami phuzani nisindiswe wayenami nawe emqondweni ngalesikhathi eprofethi ukukhashela kwakhe bonke bemshaya indiva waze washo ukuthi ngiyofaka naye isitshe ngiyofaka naye isande sitsheni uyena okungikhaphela kodwa uJudas azange amnake kodwa uKristu wayelokhu enami nawe emqondweni wayenami nawe emqondweni uKristu lo owayenami nawe emqondweni ngalesikhathi ndodana nayo umuntu beyishaya isiligxaxa ligazi ingasakwazi nakuphendula beyithwesa isiphambane ishaya ngedolo phansi silevu sikhuma umhlabathi ayizange ikhale yaquma nje kuphela ngoba wayenami nawe emqondweni wayenami nawe emqondweni uKristu lo owayenami nawe emqondweni ngalesikhathi isipikili sihlangana nesandla isipikili sihlangana nesiphambano isipikili sihlangana nesandla isipikili sihlangana nesiphambano isipikili sihlangana neinyawo isipikili sihlangana nesiphambano bemgwazo ohlangothini ephuma amanzi negazi azange akhale kepha waqhubeka nje waquma wathi ngoba wayenami nawe emqondweni wayenami nawe emqondweni uKristu lo owayenami nawe emqondweni sebemthwesa umqhele wameva bashayela phezu kwakhe lo uyinkosi yamaJuda sasho neselele sathi uma ngabe inkosi akayisindisa zangaphendule kepha nje waquma wathi wabe seligebisa ikhanda wathi inkosi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami wayenami nawe emqondweni wayenami nawe emqondweni uKristu lo owayenami nawe emqondweni ngiyabonga.